kwanu Zabwino mandio na nazo Sikufuna kwanga Nichisomo chanyama lenga
Somo chanu mbui Chichuluke monga mbati munyanja Zanga ayembekeza nisochele Kutiniwo achite zao